Yes, mai ricoches mara mara timo bedo wina kawuono nyane wach mudo wacho kawuono kuom game moneno neri
game kawuono aneno ka eber kabisa lakini challenges nyalo bedo e game kingamonge football to football nigi challenges mangeny kabisa
Koro last time nwa neno ka ni temu game attack maro kibija nyakach lakini giko ni to ni wuk namba 2 ang'o mio ka uni wuk namba 1
gimo mia wuk namba 1 kawuono
yes
mokuongo en cheer kigo game kata kin gi team to nyaki bed gi cheer mareo nyaki focus gi midwaro
yes
nyaki ng'e maber ni kawuok tadhi manya ng'o tadhi duoga ng'o mano mene awen gi game kawuono nikech an gi cheer
Yes.
Then gi experience na sekao mar kaka joma opponent madhirado go
yeah.
Ang'eyo kaka gi tugo ang'eyo kama gi nyago gi kama gi kama nyalo hinyo gi ang'eyo
to koro kawuono kaka in iwuone jalo wuok jaloch ere kaka jotugo mari winjo kata ere kaka iwinjo last time nono kiwuok gi mirima nikech ni jalo ng'ama ne ok odhi maber to kawuono iwinjo nade kalo record gi mineno kawuono kuom loch
kawuono winjo maber
yes.
Kina winjo ka chunya mor kaka jotugo bende mor
yeah.
To nikech game Sete mise bedo jaloch nyaki bed mamor.
Kamano.
E kata kidok dala tiwinjo ka jodala bende mor ni gimoro duogo ne gidala ka nyithindgi oduogo ne gimoro dala.
Ero kamano.
Kamano.
To mar ariyo ng'ama nyalo bedo ni neni oko ka eri ma samoro bende nyalo gombo mondo mi ogi wili tugo kaluwore kod lony kod chuny mong'ith ma jogi nigodo. Ere gima inyalo wacho ne jalno?
Ng'ama nyalo gwela tugo anyalo wacho ni mondo mi ogwela gwela tugo nikech an ready.
Yes.
Kaluwore gi joga man godo gin joma Oji tolaya nego football. Last time weekend na kao tournament mara Rocho Cup. Kendo this time achaka kao mai. Maso ni 2 weeks. Akao tournament sareyo.
Yes,
in 2 weeks.
Koro kuom jotugo mari bende nitie jok ma bende pod gisikul nyithindo matindo. Koro inyalo wacho nang'o kata kuom ng'ato manyalo hero mondo mi obi one kama ituge mondo mi konyalo kao ni nyathi moro achiel ariyo adek mondo mi okonye yoro mar puonjo nyithindo. Be mano chuny nyalo hero?
Ero kamano gimomiyo ne watimo kamae momiyo nachako football ni
yes
e pap mar keyo
yeah.
An gi hem mar konyo nyithi gweng'wa
yes.
Nachake wuon an kenda ng'at achiel mondo mi akony nyithindwa manyalo yudo sponsor e schools then manyalo bende yudo sponsor e colleges
yes.
Oyudi last time nino ka wako tournament mar wuod nyakach
yes.
Rokibi ne jotukwa ariyo odhi Kisumu Day Mama no bedo mor marwa kabisa.
Yes.
Defenders Gario no dhiki Sunday kendo somo nono nyaka sani. Maka sani pora komo ne mikade ka tipone ntire ng'ama nyalo bedo gi dwaro jotugo.
Yes.
To nyalo chopo mondo nene mondo konywa nyithindo. An gi best goalkeeper ma sani koko timo 8.
Yes.
En mo chako kore tournament ma last week.
Yeah.
Tournament no 10 manokao.
En ja class 8.
En ja class 8.
Yes.
En mo chako game 1 week no 10 mogo game nyako tieko.
Ero kama.
Mo win, mo bedo best goalkeeper.
Yes.
Koro akwani kanyalo bedo gi ka ng'ato nyalo dwaro mondo mi watudre kode mondo okonywa nyathino mondo mi osom nikech chal mar jodala gi ok nigi yuto maber.
Yeah.
To nyalo bedo maber kendo nyalo bedo mamor ne jogweng'.
Ero kamano ahinya kuom loch mari kendo wach miwacho ang'eno chopo ne jopiny kamoro amora ma gintiere. Congratulations once more.